Fungurira izindi. Niko twavuganye. Kandi ntusubire kumbanda ndabuswa ku inzoga je.
Birinda gutahana.
Twazananye. Kutambiye ati ndakuzana. Ndabwiye ko nawe twazisangiye. Bigeze muri tip top, tip one.
Manawe
na Mike.
STV, every story matters.
Murahumura komeye nizeye yuko aho muri hose mumeze neza cyane nkuko mubibona kuri micro nanje meze neza cyane ariko ndabazaniye no vuga gute sinkuru nateguye cyangwa sinkuru naronde umwanya munini cyangwa napanze du monde se appelle ubunyene indonde yimbira ati nyaruka nyaruka ngwe nutabara umukobwa wawe miri kubera ko abadukurikirana barabibonye ikiganiro namukoresheje ikiganiro twakorana nza kumusuhuza mu bitaro kuri plage ibintu vya Milina yane ndibaza umwana bikurikiranye rero naronse abadukurikiranye kandi banamuzi na miri barambira ati nyaruka ngwino umutabare umwana yagiye kwiyahuza inzoga umwana nituzi kibazo ciwe donc ugire kwera bazi ko ndi proche yiwe niyo mpamvu ndibaze niyo mpamvu ba telefone jeyo so rero namaze gushika hano ku kabari ariko aranwa sinteba simvuga amajoro mu menshi ndabasabye cameraman nkurikire tugende hama turabe miri turabe n'ivyo arimo tumaze n'ikibazo afise wow ya STV fans namaze gushika ndiko ndamubona cameraman uraza kuza ingo gatoyi ndiko ndamubona ahantu yicaye so reka tugende ntidutebe ntituvuga namaje mu menshi turamuvumbuye kandi ntituzi n'ivyo arimo exactement nituzi no baba basokane no bari kumwe reka tugende buke simave ngira ikibazo maze umukobwa arasara ikibazo STV fans miri usikaye unywa inzoga miri oya urankuriye n'amafime kugira umbwire neza uri kurambona miri usigaye unywa inzoga wewe mbabarira unyishure sivyo miri je urabizi ko tuzinanye mperuka utanywa inzoga kuva ryari usigaye unywa inzoga wewe
none bro kwanza ndakuzanye nga
mviriza jewe ndose apere indondera ati ngwino utabare miri arapfuye yagiye kwiyahuza inzoga ntituzi ko ari urukundo ntituzi ibintu byamufasha miri jabanje nk'umugenzi wawe sivyo ntibashobora kuntelefona ati ngwino urabe inzoga imwe zibiri zitatu miri mperuka utanywa inzoga wewe watanguye kunywa inzoga ryari ariko miri nicare tuganire
nicare hasi
reka ntore intebe STV fans mumbabarire ntore akanya nganirize umwana ikibazo baba yaragize mu buzima busanzwe vipire umeze gute
nene kwanze ndiyakuze ngaha
tene nje kukuraba bari banterefonye ati ngwino urabe miri ibintu arimwo donc sinumve nta n'umuntu ashobora gutahura ingene umwana w'umukobwa nkawe ashobora kwitereka inzoga nk'izi zose izi zose niwe wazinyoye
oya wamfashije
miri ubwo n'urukundo rwakugize uko ga miri
ninde yaguhenze niko kubesha
miri usigaye unywa gutya ukaboregwa kwera inzoga imwe zibitatu zine imwe zibitatu zine kuva ryari unywa inzoga miri
ne bro niwe wamboreje
miri ndabibona waborewe vrem kandi birambabaje sinari nzi yuko wewe ushobora kunywa inzoga zine mperuka utanywa inzoga miri uru n'urukundo gusa rukora kugira ibi
ndahitware basi
miri basi ndaba tuganire basi mu mwanya ego ndabizi ndakwinjiriye mu bintu sivyo ariko mbabarira unganize neza basi bimeze gute amakuru yawe amakuru ya yane
yere ni papa
miri uko ni kuboregwa vrem
ndetse nabore ndabwiye ko nabore twazisangiye
nari ndakubaziwe ko mperuka utanywa inzoga kuva ryari wewe unywa inzoga
nane brodi yazike nje brodi yazike je sinumva tawusha ndaguheko jine
je suwe mi sese ko ndagusabye sivye nyamba waborewe boregwa neza sivye ariko ntaki naku miri ndumiwe STV fans naho urukundo ushobora kugeza umuntu basi ntabarumbwire ko ibintu ndiko ndabona basari ibyo
je yani sindamukunda kandi ntusubire kumbanda ndabuswa ku inzoga je
oya ntusuke ku inzoga sivye ndagusabye mbwira amakuru ya yani uracamukunda bimeze gute arabizi kuri ngaha ahantu basi wigeze umukunda yawe
oya namusi numwe
midi arabizi basi yane kuri ngaha
nini papa
basi papa wawe arabizi kuri ngaha
washoje kumuhamagara
kesuwe midi basi mbwira ikibazo ufise batse kugira uze kwiyahuza inzoga nkizi imwe zibiri zitatu zine oya sishaka kumpeko sivyo shaka umbwira ikibazo ufise kugira witore uvi wanyu uze mu kabare wicare umwe inzoga imwe zibiri zitatu zine ndagusavye umbwire amakuru yayane n'ikibazo ufise mu buzima kandi en plus de ça bantu b'imana uyu muntu ndamunzi namugendereje kera nta nzoganwa mu buzima busanzwe ndiko ntangazwa rero nivyo ndamusanzemo miri nyishura basi mpa makuru ya yane basi araho
nanuwo nzi kwanza
Yesu Kristo miriane ntawuzi
nawo nzi
ariko bantu b'Imana urukundo rurababaza yarakwanse burundu burundu ubu wahisemo kwiyahuza inzoga
Nuko bakubwiye? Nese naborewe?
Uretse ko ta muntu yaborewe yigera yemera ko yaborewe?
Petete rero kubera uborewe n'ibyo ntabyonze.
Miri. Basi, boregwa neza. Oya ndagusavye sivyo? Ndagusavye boregwa neza. Urabona ko turi mu bantu. Hari abantu benshi bicaye ngaho ariko baraturaba sivyo? Ntihave haba ibintu by'ibi. Zibitera soni dukora abantu ngo bahindukire kuturaba yego naje mu kabari sivyo
basi bazanye n'ikibazi
jewe ndose telefone sivyo imbwira iti miri uhora umukoresha ibiganiro turabizi sivyo ti ingo umurabe ahantu ari twumva nubwo inzoga ari karano umaze kunywa itu twonyene mbe
waje kungurira izindi
muzima busanzwe uko ni kuborego
Niko twavuganye.
Ebantu kuganira rero n'abantu banyoye inzoga n'ikibazo ndaweze n'ingere ndamuganiriza. Amakuru ya yane basikwambiye kutigeza umukunda. Ninshuro wagiye mu bitaro miri, ninshuro wamuririye umusaba urukundo. Ubu nahakwera ibintu bigeze.
Bigeze he? Bigeze muri tip top, tip one.
Mana we
na Maki. Kandi azigusukako
oya ndagusavye boregwa neza basi ndagutahane
twazananye
miri ndagutahane
twazananye kutambiye ati ndakuzane mbazi ibindi ndashaka ati nawe ndagusuka kwizi inzoga uhindure sije
oya Deka basi duhindureze. Ntunkore. Komiri.
Namaki.
Deka kwanza nje ngira ko ntaranavyibagira. Kyari warandungikiye link. Byaranse mu rukundo uja mu bitaro ravayo uja hehe uragwararemba. Ubunye wacu ugenda no muri studio urandika ni mistari bantu b'Imana mwa yemuzi ko mira rumuririmbye rega je narumiwe wewe warusanzwe uririmba mu nzima musanzwe mwa kapera wabo rewo shoha kuririmba
nyo kuri kurambugisha kandi kuvuga ko nabo rewo namaki what is the problem
basi mbwira basi usigaye rumuririmbye wewe kuva ryari byo byaje gute wabitanguye ryari
matari muririmbye Naba bebe bajya bana batuna baririmbye rero kumena amatwi rero.
Basi gya ndirimbo ugomvi wanditse heruka kuja kuri cano yawe ngo miri fifi. Ivyo vyovyo ni biki vyaje bizananiye he basi wewe vyagenze gute ngo nguje mu bintu vyo kuririmba tavyo nenda kuzigako.
Tavyo nzigako none studio yawe ndi.
Basi ndabona kuri gukanura imiraje ambara amafime basi.
Si kwawe kanda yamba. Angelea point.
Miri. Ngo ndagutahane ndagusavye.
Kwazananye.
basi nganiriza neza basunyishure kwirya ndirimbo jewe nabonye byana nantangaje kuva ryari wowe usigaho ririmba nagumye mbona nabantu banyandikira inbox ngumbega miringo sigara umuririmbyi ngumbega miringo yakabaye ari umuririmbyi ugati cyeje ntavyonze nanje nabonye ndungikira link uko nyi
idice ntavyonze
nabonye ubitse
none ikindi kibazo nyabake uje ikindi kibazo nyabake nenda bizikumba ziki
inspiration y'igandirimbo wayikuye ngo ugomvi ugomvi just numvige swahili
umba sasa nenda kwa mwalimu akunania kwambie manake
ah 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 samazi miri samazi ngo ndagutahane ndagusavye ngo ngo tugende
ndagusuka ku inzogaji
umviriza ndagutwara buhoro sishobora kugusiga ngahaje yo sivyo
nanze ona inzoga kukiri ku batarugurura subira kandi nkore ko ndakwereke
Biringo ndagutahana.
Nara kubiye subira.
Sishobana kugusiga nga.
Kanda ugururenge cendagura urabe. Subira inkoreko.
Mana we ibintu biraza nabye. Reka kutumara amazi. None nk'umuntu akubona wicaye nga utetse amacupa nkaya mu kabari.
Nivye? Nivye?
Miringo ndagutahana. Shobora kugusiga ngaje.
Nabiye subira inkoreko ndagusuka ku inzoga.
Miri oya 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 umviriza umviriza ndagusabye sivyo? Ndushwa ndabibona yuko byahaye ingo ndagutane sishobora kugusiga ngaha
ko je tura ndagusuka ku inzoga
ariko miri buboregwa neza none kuri kuri uri uri maramaze basanuye ko baratubona
none ndeka tubona si kamera yanyu no kamera mana kandi ngirimo ngara muteri kidaje kandi ngirimo mwisonera mana
muteri kidaje kubera boregwa neza none ko tuko turiteza amenyo y'abantu ariko baraturaba ngaha
niko nzi ndagwamagara
nakubwiye abantu bampamagaye ngahaje
miri
ntusuke ku inzoga kandi ndagusaze sivyo ntusuke ku inzoga miri ngo dutahe
jewe
sishaka inzoga miri reka boregwa neza basi sivyo je nanse kubandanya wimara amaze mu maso y'aba bantu bari ngaha sivyo kandi vyitwa ngo turazinanye umvize ndakubwira wowe winwa sivyo sinzi ibibazo bya sinzi n'ibyo urimo sivyo jewe narinje ntihagira ikibazo ugira sivyo witeretse inzoga nk'izi zose byitwa yuko tuzinanye sivyo
nabonye gushaka kunywa cyane
miri je shaka ko umviriza nagusabye ntusuke ku inzoga sivyo reka ngende miri bireka gutwenga sindi ko ndafite natajeyo umviriza 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 nyamba wabo rewe sivyo reka ngende sivyo cameraman tugende nakubwiye ni wake umviriza 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 ndagusa mire umviriza ndakubwire reka sivyo tugende mu mahoro yose wowe ukeneye gutaha byaheze byaje ntuske
STV every story matters